mugwi w'abantu umunani aribo ndiho kubgayo Benoit Nzosabimana Vicente batazira Karemera canke ngeni Ndayisenga Silveri Hitimana Raulen bizabishaka baranaba Ndayikengurukiye Tarasisi batazira Watara Bigirimana Omeri hamwe na Niragira baranaba batazira mu China bari mu migwi y'inkozi z'ikibi basanzwe biba bakoresheje inkoho ibigwanisho no kwica barica bakagirizwa no gutungana ivyo bigwanisho mbere bakanagirizwa no kwisubiriza gukora ivyo vyaha ni nyuma y'amatohoza yakozwe kubisha nk'ubwo bakoze bushika kuri indwi cyane cyane nga mu gisagara cha Bujumbura ariko icyo twabamenyesha nuko muri aba bose uko ari munani kiretse uyu ndacayisenga Silveri abasigaye bose bari bamaze bari barafashwe n'abajejwe umutekano barabarungika barabarungikira ubutungane barapfungwa mu migwi yagiye irasambugwa inkozi z'ikibi zikora ububisha nk'ubwo utandukanye rero bahavuye barekugwa kiretse umwe muri bo uyitwa Nzosabimana Vicente batazira Karemera canke ngeni uyu ntiyarekuwa ahubwo yaratorotse mwibohero ryo y'ububanza uyu utwo bibutsa yuko yari yarapfunzwe mu mwaka w'2013 yagirizwa kwica umudandaza yari yapfunzwe kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2013 inyuma yo kwica umudandaza yitwa Cishahayo agomba kumwambura amafaranga yari yafashwe arafungwa ariko inyuma y'imyaka 10 apfunzwe mu mwaka w'2023 mu mwaka uheze yavuye atoroka mu ibohero rya bubanza mwarakurikiranye ko mbere n'uwararongo ibohero yanabihaniwe arafungwa atorotse rero yaciye agaruka muri ibi nyene yahora akora kera kuri aba munani rero uyu umwe gusa yitwa Ndayisenga Silveri niwe wenyene atari yarafashwe n'inzego zijejwe amatohoza agashikiriza ubutungane barekuwe baciye bagaruka gukora vya vyaha nyene ibivyaha vyo kwiba bakoresheje bigwanisho bicira umuriro ibivyaha vyo kwica ibivyaha vyo gutunga ivyo bigwanisho n'icaha cyo kwisubiriza mu gukora ububisha nk'ubwo rero ubu bafashwe ku matohoza akozwe ku bubisha nk'ubwo bushika kuri indwi twagira tubacire ku mayange intango ya vyose y'ukungene bafashwe muribuka ubusuma bwakonga mu gisagara cha Bujumbura muri quartier asiatique hari igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2024 aho umuntu yitwa Misago Papias yibwe amafaranga ashika ku miliyoni 93 n'ibihumbi 100 vy'amarundi uyu rero amaze kwibwa muri quartier asiatique amatohoza yaciye akogwa yaciye atangura haca harafatwa uwa mbere yitwa Hitimana Lauren hanyuma uyafatiwe mu bwiza tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nyene hanyuma uyu amaze gufatwa vyacibiboneka ko yari asanzwe aronderwa mu yindi dosiye y'ubusuma nk'ubwo nyene aba bagenzi bari baramaze gufatwa bararungikiwe ubutungane ariko abicabira baca basanga yarimwo no mu bundi busuma muzi bwabereye kuri Rompwe Chanik haja kuri Chanik aho umwe muri bamwe bahindura amafaranga mvamahanga yibwe imiliyoni zishika kuri 60 hanyuma inyuma haciye hafatwa uwitwa ndayikengurukiye Tarasisi batazira watara unawe akaba yafashwe mu busuma hakoreshejwe inkoho bwabereye mu ngagara naho nyene mu nzu yabajya bahindura amafaranga vunja amafaranga mva makungu mu ngagara ngira muravyibuka hanyuma ubwa kane havuye hafatwa uwitwa ujya yitwa biza bishaka baranaba hamwe nandiho ku bwayo Benoit abo nabo bakaba nawe nyene bafashwe ku busuma bwagiriwe uyu umwe muri bajya bavunja amafaranga mvamahanga yitwa Armel Sinarinzi itariki bukaba bwari bwabaye itariki 13 z'ukwezi kw'11 mwaka wa 2023 aba rero bakaba baranavyemeye ko aribo babikoze munyuma ubugira gatanu ubisha bugira gatanu bakoze hafashwe uwitwa Nzosabimana Vincent Vicente batazira ngeni cangwa Karemera uyu nawe akaba byabonetse ko yari yagiye muri bwa busuma bwabera muri quartier asiatique twavuze aho bivyo uwitwa Misago Papias za miliyoni 93 n'ibihumbi 100 vy'amarundi uyu rero twamaze kumugaruka ko kwari wa wundi yari yarafunzwe mu ibohero rya Bubanza hanyuma agatoroka yari yafunzwe yishe umuntu w'umudandaza yitwa Misago ububisha bugira gatandatu bavugwamwo nubwabaye igenekerezo rya 14 mu nyonyo mwaka w'2023 muri quartier asiatique nyene ngaha mu gisagara cha Bujumbura aho bivye naho nyene bakoresheje inkoho muribuka busuma bwabaye bukozwe n'abari mu modoka Toyota Hilux yera yari ifise ibiyo bitabona ikaba yari ifise n'imparati D37-59A aho bamenye ikiyo cimodoka Probox E93-64A yuwitwa Sinarinzi Armel baca bamutwara agafuko kari muri iyo modoka baca bafata inzira igana hariya mu Kinindo ako gafuko kakaba karimwo amafaranga ashika ku miliyoni 47 y'amarundi ubisha bwa nyuma bugirindwi bavugwamwo nububisha bwakozwe muri quartier ya Jabe ya gatatu aho ku itariki ya gatandatu gitugutu mwaka w'2023 izi nkozi z'ikibi biyambitse umwambaro wa w'ishirahamwe Regidezo baca bagenda mu rugo rw'umuntu bavuga ko ari abakozi ba Regidezo hanyuma bahiba imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi inyuma y'amatohoza kuri ubwo bubisha indwi aba bantu baciye baza barafatwa umwumwe ico twamenyesha nuko aba bantu ntibagize umugwi umwe ukora ubwo bubisha ariko barazinanye hagati yabo twavuze kandi ko ubisha bagirizwa ubundwi nubwo bakoze ngaha mu gisagara cha Bujumbura ariko kuva mu mwaka w'2022 bariko barakora ubisha nk'ubu bwinshi ngaha mu gisagara cha Bujumbura ariko no mu ntara za ruguru aha twovuga nk'uyu Hitimana Lauren muri bwa busuma bwigera kuba muri kopeke y'igitega ngira murabwibuka yarimwo uyitwa biza bishaka baranaba muri bwa busuma bwigera kuba muri mwibanki banko bw'ingozi bakoresheje bombone yo kugurura kumena aha yarimwo uyitwa ndayikengurukiye Tarasisi batazira watara mu busuma bwigeze kubera muyinga bakoresheje inkoho ntoya yitwa pistole yarimwo aba ni muri ya migwi yagenda gukora ububisha yava ngahe Bujumbura mugabe kaja no muzindi ntara nka Zangozi n'ahandi n'ukuvuga murazi ko bagiye barafatwa ya migwi yagira sambugwa mugabo hari abacika abajejwe umutekano nibo baba rero ahanini mugabo ikindi twogaruka ko nuko bose nkuko twabibabwiye murabona n'abantu bari barafashwe barungika ubutungane hanyuma ubutungane buraza hanyuma bararekugwa barekuwe murabona ko bagarutse ko ara vya bindi bagirizwa rero ivyo vyaha bitatu tuvuze kwiba ubusuma bukabije gutunga ibigwanisho utabifite uruhusha no kubikoresha muri ubwo bubisha hamwe rero no kwisubiriza gukora ivyo vyaha ubu rero dosiye yabo kirungikirwa ubutungane kugira ngo bubacire urubakwiye twagira rero tumenyesha bene gihugu yuko ubukozi bw'ikibi bwose buba baba aba biba abantu bakoresheje igwanisha cyangwa batabikoresheje bakoresheje bibakuruye cyangwa batibakuruye nubundi ubisha bwose twagira tumenyesha bene gihugu yuko inzego zijejwe kubakingira inzego zijejwe gukora amatohoza ziri ku kivi murabona yuko nabacika baruhira gufatwa tubasaba tubashimira rero kandi abagi baratanga makuru bose kugira ngo izi nkozi z'ikibi zishobore gufatwa zibuzwe kubandanya zihungabanya amahoro n'umutekano w'abene gihugu zibuzwe kubandanya zihungabanya abantu n'ivyabo mu bikorwa vy'amatohoza no kurondera ibiba vyibwe biba birimwo haraho bayagaruza mbere akiri yose iyo bafashwe n'ingoga cyangwa bagafatwa batarata yonona bataratangura kuyakoresha ko akensha amahera yibwe nk'uku ntibayamaze kabiri baca batangura kuyajya nabi bonona kukurumva ntaba yabagoye iyo rero amatohoza nyarutse amakuru abonetse hakiri kare hari igihe bayagaruza yose atana ifaranga ryavamo hari n'igihe bagaruza igice kininiya cyangwa gitoya hari n'igihe batayagaruza bivanye n'iyo abamaze gushika nico gituma duhora dusaba bene gihugu yuko bo baba mbere mu gutanga makuru n'ingoga kugira ngo amatohoza anyaruke ko twarabivuze yuko uko haca umusogone ni kukuri gutera kugorana gutora.